ubaxa u haajiray ayaa hifa nolosho ku soo hiloobe
Hargeysa yoksono